nengeza sente zizani manazisuka nejigiriza bamama nebenyinyera banjulira munambuza ndifunira muyiwa ekyo mukibuze bannange bengambako nebakkiriza baninyada mukikola mumulanga bwerere babamulekera nganze kawa tewandiise nasawasi.